lesibini kuSeptemba ngentsimbi yeshumi kusasa ngecawe kwilali yakubhengqeleka eTorha phantsi kotshivuzo lodumo mthikraza kuthiwa ke libizwa nguYohane 1. Sibini kuSeptemba ngentsimbi yeshumi kusasa ngecawe kwilali yakubhengqeleka eTorha phantsi kotshivuzo lodumo mthikraza kuthiwa ke libizwa nguYohane 1.
And say, what's that noise?
Are you the geographic week?
Yeah.
Awesome. Hey. Hey, my name's Jared.
This is the PhD boys.
Bandla kutsho ke usithobileyo usamkele xokuba uyisession clerk ufowunelayo ku 073 384 4499. Kanti ke nomfundisi ureverend L Matsha umongameli webandla u 083 422 8511.